Ukwiganza kw'inda. Umunsi umwe inka yariko iriyerereza ihura n'umugabo ariko ariyitemberera. Ayikubise ijisho aca ayiruka inyuma. Arayifata arayibaga. Ahejeje niho rero amaso, amaboko n'amaguru vyaja mu vyo gutongana imituri y'inyama. Amaso aratangura ati: "Muramenya ko ari jewe ntwara umuturi munini, kuko ari jewe natanguye kuyibona." Amaboko ati: "Natanzwe. Erega ni jewe nayibaze. None ndabarusha inyama nyinshi." Amaguru ati: "Mwibagiye ko ari jewe mwibagiye ko iyo ataba jewe mutayifata, kandi nahatswe kuhasiga udutege." Ivyo ntibihejeje kuvuga, inda nayo iraduka iti: "Kumbura mumpe umuturi munini, ni jewe ndababeshejeho." Vyose bivugira icarimwe biti: "Cereza weho nta vyawe, nta na kimwe wadufashije, none ngo nibaguhe ivyo baguha ngo wongere urushe abandi ataco wakoze." Inda ibisubiza iti: "Ego hinge nicerereze, nimubigumye muze murabe iyo biherera." Irabireka igumiraho bimaze iminsi bitajya. Itangura kugoyagoya, amaso ararerembuka, amaboko arareganuka, amaguru arajugumira. Vyumvise amagara abivuyeko bitangura kuvuga nabi iti: "Twarimye inda y'amara ariyo nkuru kuri twebwe." Bica biha yanda irarya ibona guhembuka, amagara aragaruka bisubira gukomera. Kuva ubwo niho inda yatanguriye kwiganza. Insiguro y'amajambo agoye: gutongana, gutukana, kubwirana amajambo mabi. Kabiri, imituri y'inyama, imigwi y'inyama, imitigiri y'inyama, kwaduka, kuvuga atawari avyiteguriye, atawari avyiteze, kugoyagoya, kubura imvugo, kubura inguvu, kurerembuza, kuraba nk'utagira inguvu nk'urwaye, kureganuka amaboko, kutagira inguvu mu maboko, kujugumira, guhinda agashitsi, kudegedwa. Muti none inyigisho irimwo niyahe muri ico gisomwa? Inyigisho irimwo nuko ibintu vyose iyo muri hamwe dushobora kubishira hamwe, kuko niho nejo bundi biheza bikabagira akamaro muhanye hanye mwese. Nk'akarorero turavye akaguru ku batwara ibihugu akwiye guhana ahantu, kuko bose bo bakwiwe amahoro ataboneka, kuko turabona ngaha muri iki gisomwa mu gihe kimwe cari cabuze ibindi vyaronse ibindi vyose vyategerane birabura amahoro. Niyo mpamvu rero tugirishwa guhana ahantu. Murakoze. Ni Michel Michael Hatangimana.